Onitsha creation. Abambu. Nna elugo. Chike kwasie. Ozoma ibie. Overall diokwa. Obolieke. Ozoma ibie. Tata anye bialo. Na. Onya. Yakanyaka. That was former. Edebubu Gaga. Ona Mmacha na Nzele as Onya. That time we abia kai support Onya. Onya bu Onya nke anyi. And money abukwo nwanne through my maternal side. And besides na money ano na Boston, nobody ibo na Boston. So now we have a long way. Onya kai jibia tata si kai support Onya. Ana menye chukwu ekene maka na it has not been easy. Onya bo the second oldest na ibe Nzele ndi chi Onitsha in terms of the position, in terms of each Nzele.
Amen.